Ko te ahurei reggae nui rawa o tēnei whenua, mai. Koe rā tā ngā kai whakahaere I te Raggamuffin tuatahi, kia tū ki Tāmaki Makaurau a Pōpō.
Kua rite, te papa.
New beginnings and that's why we found a new venue for it and to bring it up north.
E whakarite ana te tira whakahaere o Raggamuffin mo te tāinga mai o te tini mano ki te taiwhanga tarahiti I te uru o Tāmaki Makaurau, a Pōpō. Ko hūnuku mai I roto rua, kua whitu tauia e tūana I reira. A he aronga hou, he papa ngahau hou, he kai whakarite hou, ano hoki.
What we started finding out is that a lot of the whānau in Rotorua, we're moving out. And, 70 to 75% of the people going to Raggamuffin were from Auckland. I'm always gonna be,
okay. Ah, ko karangahia tēnei reo Waiti o te karipi ana, e tūtū ai te ihi, a Pōpō.
Great, I love the vibe, I love the laid back vibe, I love the people. And I can't wait for the festival tomorrow.
Ahakoa no Hamaika e tana, kua titi kaha nei ngā uara a te Māori ki roto, I ana waiata.
Aora nui, I believe in unconditional love, perfect love, and I wanted to say it, you know, in Māori, and then they taught me.
Ae kore nei e mutu ona mōhio ki te iwi Māori I kona.
I know about their struggles. I know about them fighting to get the land back. I know lots of little things. I find the culture very interesting.
Te ahua nei me rapu āwhina anō kia tihore mai ai te rangi, a Pōpō.
Tomorrow was supposed to be the only bright day in the whole week. So, we brought the sun.
Put the sun all the way from Jamaica.
Yeah, all the way from Jamaica.
Marama ana e tana ki te tī wera wera o te hunga ngāhau e taki nei I a Raggamuffin.
The people were singing so hard and they were just vibing and vibrant and, you know, full of life. So I can't wait.
Te kaumātahi karaka I te atati mata mai ai te tai openga Raggamuffin mō tēnei tau.
I rise, I rise.
Rānira Harrison, te karere.